yake anebasa raari kushaya ane zviri kunetsa muhupe
Yeah, we're still. We are very.